tasi ma fau fau ya oe hani o oe lava usili wale ai pase si so ia se e fai mai e na o itza e a pele ai O mau luma, dia ea, eu ma fau fau nga. Lotino, ma lo loto, ma ma o oe. My darling, you're the one, the only one. La Teine Samoa wasili oe. Nei ai oloi mata I aso uma. Lau pele e o oe lava. E ma fau fau nga O leo ma lu Fia fa alongo O la le le dia ea E yo se la moto Lotino, malo, loto, wama o moe. My darling, you're the one, the only one. Lotine, Samoa, wasili oe.
Teine Samoa wasili oe.